hako kwicwa n'inzara umva ututuma uja kwiba hama ejo kazokwishikana cyangwa kazokwihana cyangwa yakusaziri wanyu umva ututuma ucikira cyangwa ugacikiza hama kazokwishikana mu nyuma bishobose ugasaba imbabazi n'abavyeyi izo ni bimwe mu bintu kenshi bikunda kudushikira iyo turiko turiyumvira ku bw'ubuzima bwacu na cyane cyane twabonye ko muri kazoza kacu hari mwifungo twiyumvira gukora ikintu kibi kidahwanye n'ivyo twizera kugira ngo dushobore gucungura no munsi dushikeje mbega bibilia ibivuga kwiki nimba ushaka kumenya ico bibilia ibivuga ko ndabahaye ikazi mu kiganiro intaya yacu cyano munsi ego ndabaramukije mwese nizera ko muguye neza mu kiganiro inaye yacu cyano munsi tugira tuyage ku kintu bita kugumya ubusamurago imbere ya byose reka tusome muri mu chat cyabandike abahebura igice cya 12 ku murongo wa 16 turavuga ngo ntiyabeho umushurashuzi cyane igihumane nka Esawu yagurishije ivyo kubasamurago kwiwe ingaburo imwe gasubiramo ingaburo imwe hama kuko muzi yuko hanyuma hamwe yagomba kuragwa umugisha atemerewe kuko atabonye uburyo bwo kwihana ntiyabonye uburyo bwo kwihana naho yabirondera arira ino novuga uno murongo uratwereka ukuntu Esawu yagurishije kuba umusamuragwa rimwe kubyingaburo imwe Esawu ku bantu batamuzi Esawu yavukana n'umuhungu yitwa Yakobo umunsi umwe avuye guhiga arashika yari yumva inzara asanga Yakobo yatetse ibiharage yabitukuje neza neza kandi neza cyane hama Esawu kubyinzara aramubwira Yakobo ati mpereza uduharage nirire Yakobo aramubwira ati sinshaka kuguhereza uduharage mpaka wemeye kumpereza kubasamuragwa Esawu aravuga ati nubundi naho ntobijya ninafa ubwo busamuragwa bwo mariliki abaratanze ubusamuragwa kubw'ibiharage ndibaza Esawu yari yumvira ati peut-être yuko vyoshika ukazosanga nkazokwihana ariko siko vyamubere nga muri bibiliya twasomye tubwira ngo yarabirondeye abirira kenshi ariko ntivyakunze rero natwe mu buzima bwacu kenshi hari ibintu kenshi dukunda gushika tukiyumvira tukavuga ati hako vyogenda uko nkuko natangiye ndabivuga aho kenshi usanga ugasanga kubera ko urabona yuko nta bundi buzima buhari reka nibe kugira ngo nshobore kuraba ntungi uno munsi ama ejo nzokwihana reka nje gusambana kugira ngo nshobore ko hariho nk'abantu sanga arataye ivyizerwa vyo kubera iki cyanke kiriya ko avuga ati none nubundi ninafa ejo sinzoshika reka nemera uno munsi nchumure ejo nzokwihana ariko nashaka ndababwire yuko burya si abantu bose bama bagirirwa amahigwe yo kwihana muri kino cyo twabonye ko Esawu yaragerageje kwihana ariko ntiyaronse akajya uno munsi urashaka kwiyumvira ati reka nje kwiba reka nje kubesha reka nje gusambana reka nje kugira iki bivanye n'inyungu kanaka ashobora kuba uvuga ati nabandi babikoze ufise n'ubururero bwinshi bw'abantu babikoze bivye babeshe basambanye kugira ngo bashobore gushika ku kintu kanaka kuri kurarondera gushika urashobora kuba ufise uburorero bwinshi hama ukavuga ati reka ndabikore na Karina na Kera yari hanye urashaka kuvyumvira muhuru muri ubwo buryo ariko wibuke ko ni kintu kanaka Imana yateguye ku buzima bwa hari ubusamuragwa Imana yateguye ku buzima bwa hari giye utazo urashobora kuba uri mu mugwi w'abantu batazoronka kajyo ko kwihana ugasanga kari ko kajyo konyene usigaranye mu Bisirayeli hari umwami witwa Sawuli n'undi mwami witwa Salomo bose ugiye kuraba ubuzima bwabo bakoze ibintu bidashobotse ariko ugiye kuraba umwe yaragiriwe ubuntu arihana uwo nawe yagiriwe ubuntu bwo kwihana yitwa Salomo yarihanye ariko Sawuli ntiyaronse akajyo ko kwihana yabifiriyemo nico kimwe na Petero hamwe na Yuda bose bakoze icyaha kandi bagikoze ku mwami Yesu ariko Petero yararonse akajyo ko kwihana Yuda ntiyaronse akajyo ko kwihana none wemezwa niki ko uzoronka ako kajyo ko kwihana na niyo mpamvu uronse akajyo konsuronse gakore neza ntiwiyumvire ngo reka nkore ikibi uno munsi ejo nzoronka akajyo ko kwihana urashobora kusanga uriko urihenda kuko uno munsi kazoza kawe gashobora kuba gahagaze mu byo ushaka gukora uno munsi ugasanga uradandaje umugisha wawe umaze kudandaza nturonke akandi kajyo ko kwihana rero ntivuge ngo none nzoshinga intaye gute mu gihe ntagiye gusambana cyangwa ntaborewe ntagiye mugaboregwe ngo reka ndabijemwo hamanze ugaruka kwihana si bose bagiye baragaruka urashobora gusanga uhezeyo na niyo mpamvu tumenye ko Kristo yatugize basamuragwa cyo kimwe nawe mu bwami bw'Imana na niyo mpamvu icyo twaronse katukigumye ntute ukwizera kwa kubw'ivyo uno munsi cyanke kubw'ingaburo imwe nkuko bibiliya yabitubwiye uno munsi urashobora kuba hari ingaburo imwe hari ivyo ukeneye kuronka uno munsi bikaja bituma utakaza ivyo woronse ibihe vyose uno munsi tuvuze Yesu nituvuga izina rya Isaho kuko ntigeraza kubera ibiharage yari. Rero no munsi urashaka kuba hari ibintu kanaka kuvuga ati reka ndabikore hamanze kwihana. Ariko ndakwibutse yuko si bose bagiriye ubwo buntu. Rero ndabashimiye kuno munsi washowe kumva intaye yacu yuno munsi. Mu ntaye yacu yuno munsi twize ko umuntu akwiriye kugumya akajyo kiwe akagakoresha neza utitaye kuvuga ngo nzogaruka nzokwihana si bose bagirirwa ubwo buntu. Rero imba waragiriwe ubuntu bwo kwihana, waragiriwe ubuntu bwo gukizwa, reka ukizwe kandi ubandanirize ko ntibiyumvire niwabivamwo hari igihe utazogaruka. Na niyo mpamvu kugumya ubusamuragwa, kugumya icyo wakiriye muri Kristo n'ivyigiciro, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba dukora ivyaha nibigirankana ntiyaba hakirindiriwe ikindi atari urubanza ruzorigata abansi b'Imana. Rero ntituri mu barindiriye urubanza ruzorigata abansi b'Imana, ariko turindiriye Umwami wacu niyaza abane natwe. Hama ndabashimiye, mwarahezagiwe cyane.